Kia ora mai anō rā e karema ki ngā take e ahu mai ana i te whare tapere i aene. Katahia nō te uri o te whānau apanui a Taika Waititi ka whakarewa mai i te whakatairanga mo tāna Kiriata Hō ara mō Thō. Me te aha e hia miriona mā takitakitanga i roto i te wā poto noa nei. Nā Waititi i ringa tohu te Kiriata Thō o te tau 2017 ara ko Thō Ragnarok. Ko te matū o tēnei Kiriata Hō nei ko Thō e whakariari tiana e Chris Hemsworth, e atawānanga ana i tōna ao me tōna anamata, whai muri iho i ngā pakanga nui i ngā Kiriata Avengers. Me tāna whakatau, kia mutu tāna noho hei tua hangata. Kei roto hoki ngā Guardians of the Galaxy i tēnei Kiriata Hō, me ngā tī hohe Māori nei a Taika Waititi kaore e kore.